My baby. I love you so much. Kwa mababa tusiena leo. Jamani kupendwa raha. Hey, kupendwa na wewe sheri, kupendwa raha. Hey, cheza ready and low.
Oh, ready and low.
DJ, cheza ready and low.
Oh, ready and low.
Sound it, Mr. DJ.
Oh,